nk'uko mubimenyereye turi kumwe na Gloria ya Gogola be ku ruhande rwa turi kumwe n'umutumire wacu mwiza cyane rwose turabakiriye
ugeze abonye
aho nyine
sari sari nitwa da celebrac
karibu kuri Niko TV Plus
murakoze cyane
tugiye kuganira uno munsi ku kiganiro cerekeye urwaruka ngo kino gihe se tukita jeunesse d'aujourd'hui mu rurimi rw'igifaransa urwaruka rugizwe n'abande elblack twumvise ijambo urwaruka
urwarukana ni abantu bakiri bato bataragirwa amahirwe yo kuba bashuga dadi
ubuto kuva ku myaka ingahe gushika
do 12 à 25 à
30. Je pense. Tu as dit que tu as dit que tu as dit
que tu as dit
que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit
que tu as dit
que tu as dit que tu as dit
que
tu as dit que tu as dit
que
ni yahe importance yo kwitwaruka none black
importance yo kwitwaruka ufise amaraso ashushe ufise umuvuduko wo gukora kugira urondera ubuzima yego
twumvise kurondera ubuzima twaburondera gute kuva ku myaka ingahe
so ufise opportunity yo kuba worondeza ugifise amaraso ashushe kubera iki ubuzi bwose urabushobora
niki twakora muri iyi myaka yacu ikaza tubera nka souvenir tumaze gusaza
icyo twakora aba ubu icyo twakora muri iyi myaka yacu ni gutegura akazoza kwita mu bikorwa bizotuma icyo gikorwa cyawe kidasaza uri kurakora ukagitegura ugitegura mu mutwe no mu bwenge kwirinda ibintu byotuma utakaza urwaruka ubuto bwawe ndavuga dufate nk'uburashe kuja mu ngeso zituma ufuta kazoza kawe
birashoboka
birakunda par exemple nk'umujene ukaba utari ready yo kwitaho ibikorwa ukaba uri ready yo kwitaho ibyo kunywa kunywa imogi kuja mu bigusamaza ufite ukiri umujene ifokalize ku kurondera amahera ego ugukunda akazi tu
turabona abajene bagiye batandukanye tubazi ko bakunda kunywa inzoga cyane warashima rimwe na rimwe n'akamogi bakarose bagakubitako ariko bafise ubuzi bakora nabyo twavuga yuko ari byo canke bohe bakimye sinzi mwashobora kutubwira
nabyo nivyo ariko hari aho bikugira umuca n'akazi ukakibagira biragukwega ku buryo n'akazi ukibagira direct etayero urazi n'urumogi yuko rugutwara ingufu ruragutwara ingufu rikagutwara ubwenge ugasanga ka kazi kawe karagiye ibyo rero biratuma ka kazoza kawe ukisha ukiri muto
urumva nka elblack atubwira ati nimureke kunywa inzoga turehe kunywa urumogi kugira tegure kazoza kacu niko bimeze
mbona ari byo byaba bikwiye
none ko burarudi nayo tugira ngo muribuka kwigerera
inzoga ni sawa ariko inzoga umwaziki mbwa rero navuze kwica akazoza kawe ayo mujene ushobora guhera dimate a 18 a 19 mbe ukanararayo wabyukiyeyo warayeyo aho nta kazi uba uri kurakora mbwa hariho ubundi ushobora kuvuga ati oke ngira ndondere amahera ndayaronse ndanyoye rimwe zibiri hama ndanazikanije kakazoza n'ukuzikana kandi ndayinyoye mvuye ku kazi
niyahe myitwarire ibereye kugwaruka
imyitwarire ibereye kugwaruka
yego
ni ukumva ucisha imigizo muri sosiyete ubayemo jene uratohoza ibigezweho urayaga neza n'abantu ugwaruka rufise ingeso nziza aho ugeze hose bavuga ati umuhungu wa naka bareze neza na mama wawe bamuhoye bavuga ati sha n'umuntu mwiza umuhungu wacu umukobwa wawe yitwara neza ego
iyo ugwaruka witwaye neza donc afite indero nziza bon abari nk'iteka ku muvyeyi gusa canke nawe ubwiwe ari iteka iryo teka
niteka kuri bose niteka ku muvyeyi niteka kuri wewe niteka muri famiye je ndibaza niteka ku gihugu kubera ufise imico myiza uragira icyo wungukiye igihugu
nizihe ntambamyi ziboneka kugwaruka
intambamyi ziboneka kugwaruka ubu turafise ikibazo kugwaruka ubukene kugwaruka n'ibwishi kubura akazi rero purisi abatakazi ufise nshe kujera umwanya wawe dufate ufise shomaje umushaka kuja hariya na hariya hariya naho uja sinukurayo byiza intamba myambere niyo kubura icyo uburi kurakora kandi urazi twese ntidufise imitwe imwe yo gukreya ibyo dukora rero nk'akaro nka wewe ubuze icyo ukora direkita urashobora guca upanga amapoti kajye kuramutsa naka reka njye kuramutsa naka maze kujya kumuramutsa ushobora kugukwegera ngaruka mbi kubera iki iyo uba ku kazi cyangwa yaba wari ufise icyo ukora nta gahunda kujya ku munsi wabikubwira rero ukajya usanga ugiye kuraba naka nawe naka nta kazi afise cyangwa wateka tuyaga ukuntu ukajya usanga uba ubaye umwana w'ibarabara buri mwanya wose uko umugenda kwa naka nta kazozo uri gutegura ariko iki ni igihe cyo gukora
ni gute ushobora kubura ikintu ukora mu gihe watubwiye yuko muri jenoside ari icyo gihe ni cyiza cyo gukora cyo kurondera icyo twakora tukarondera akazi hakiri kare ndabona umukuru wacu w'igihugu hari ibintu baratubwira byo kuba aba entrepreneur ntuhame duteze ko turonka akazi tubangaje akazi muri leta akazi hehe ni gute umujene yovuga ati no je lese ibi inye kugira ngo ntegure akazi kanje gutya
uraka urabiburanye kubera imitwe iratandukanye ni nk'uko ushoboye gusohoka ugatora telefone yawe ugasanga hariyo akazi wakora muri telefone yawe mugabo ndayiguhaye ntushoboye kubishobora kugakora ibintu byose bivana n'umutwe w'umuntu aho imitwe yacu iratandukanye hariho abantu nyine ushoboye gutembera ukarunga icyo ukora n'abandi biyumvira domidi akatoze bakabura icyo bakora yego mugabo ibyo byose biva ku bintu wowe uba ukunda kubura icyo ukora uri umujene birava no kugaya akazi ngo umujene yemera akora byose icyabonye byose icyabonye cyose nzana
we gusa kiba kikwinjiriza amahera
kirira kuguha amahera icyo ubonye cyose kora ni naho uzoba uri gutegura akazoza visi umenyera icyo ubonye cyose ujya muntu aguhaye icyo abonye cyose azona gutinya uri kurakura aka kazi ni kamubereye kandi amwongereze cyane aya mahera nayo kumuha ntamubereye
naka
twakoranye kuva kera ufise confiance mu kazi naka twakoranye kuva kera reka ndamuhindurire ndamuha ibindi cyane reka nari kumuha dimire arafise occupation afise aho ayatanga menshi reka ndamwongerereza amahera ukazi usanga guhaye vemire kubera iki confiance afise ubundi mushasha ari kuyaha mbwa kubera afise confiance yawe aca yaguha
none mu gihe ubona ko atacufise wokora ugaca ubona hari uwundi mujene afise iyindi mitwe yiwe yo kwiteza imbere kubera ko utashobora kuja kunyegera umugira ati jeyo mitwe nayo mfise ntushobora kunyigisha ukuntu nanjye nobikora nk'ivyo uri kurakora donc akaguha nka formation ku bintu vyiwe ariko arakora bimuteza imbere
azigo ushatse cyuko umuntu nyene ushaka inka ryama nkazo
niko bimeze
ushaka icukora ntushobora kukibura kubera iki arabajene benshi bafite ibyo bakora ura kandi ukabona ati naka ndamunsi umwaka ubuntu ntacyo yari afite
ariko ubu arageze ku ntambwe
nziza mwegera umubaze byagenze gute akakubwira ari usanga ari ikintu nawe ushobora kumenya muga umujene we atakibaza information ni gute ngo nje naritse ugaca wicara ngo urindiye ngo diplome ibyare
uruko bimeze
ngo ubu diplome urashobora kuyicara imyaka n'imyaka ukibagirwa kuyifise icyare ubaza mugenza wa ariko arakora ya entrepreneuria yiwe tibiko bigenda gute naka nkawe nkanene nkumva ndakubajije ubujournalisme ko nanje nobukora kugira ndabe gene developed dukeye
hama bimwe navyo ukorosha ubihewe
ega mwa umwongo umwe wanzinyone bubiri ni sawa
bibiri ni sawa
bibiri ifa kubaza kandi ubuzi bwose burafise ico bumaramuka nkubuje ntugende utambare journalist
basi uravuga na apply kamera nacu
turayivugana
turakunze kubona Air Black abajene kenshi dukunda kuryoherwa gasanga turi muri 2022 mwashobora kutubwira ni giki kiboneka ko source de plaisir kugaruka
bon ndashaka kubivuga byose ariko mumbabare ndavuga na bibi ntacyo
ntangora
ko source de plaisir abantu bari rwarukura zitukora ibitandukanye tugiye mu gutandukanya afise plaisir gusenga yo numvirije yongiye mu rusengero muri wanje yongiye gusenga yonganiye na naka mu rusengero ndumva ndyohe urumva hari n'abandi rero bavuga ati source de plaisir yaje ni ukunywa ni ukurya hari n'abandi rero bavuga ati source de plaisir yaje ni ukuba mfise abasheri ni ukuryana ni
ukurondera ibebi
byasha ni ukurondera ibitipe ni ukurondera ibishuga dadi
Nani cyo se bavuze
mere? Ziratandukanye bivanye n'uwo muntu. Agenda afisi wanje.
Iyo we ni yahe no?
Kurondera amahera.
Abo ndumvurondera menshi hama uzira duha ko sivyo none yo.
Yego.
Nani byose se batwemere mu cyo se da president
cyangwa. Oh yeah. To take same of. Byose ni byemewe. Ari byemewe n'ibitemewe. Kandi ni nkuko je no kubwira ati iki kintu cyemewe kubera iki wowe urashe kuva ati okay odasi kurondera amahera ntibyemewe bikubera urumva mwanga cyangwa ndaba wa mujama uwundi avuga ati abantu iyo prezile yawe iyo swing yawe urimo yo gukunda ibebi iragutoka ni iki bivana n'umuntu ngari zitemewe kubera
Je ne sais ce qu'il fait en période de gutegura kazoza canke ni kuryoherwa kuko nakare bavuga ngo nta myaka ijana bivuga ko iki
Je ne sais ni gutegura kazoza
Yeah
azi gito Ni pfira muri Je ne sais aho se bageze iyo bageze babiteguye bakiri bato aba ba papa bacu Nimba papa vyarase yuko atera imbere nuko yabyikiye mu buri jena se
yo muri nzotangura ejo cari kare
kane ejo dufate nk'ubu aza abapapa ba kera benshi baba baritse babaronkera ku mashuri n'ibiki dufate nk'ubu ubutateguye jena se yo agaheba amashuri gacica mu bintu ngo ngira nje mu burimyi mu biki urumva yararimye arahomberanya ntiyungutse ubu yabaye umuyeretre ubwo abandi barateguye jenosi yabo ariho ubundi rero bavuze ati je jenosi yanjye ngenje muri commerce ubu ni ziranotse urumva rero byose jenosi ni iki gihe cyo gukora byagiye muri jenosi ntibizokwankira mu bushuga dati
ego utabiteguye kare ntabwo uza bishuga dadi ngo hageze kubitanga
oya ntigikunda harya ubugiye guhora
urabyi uza ko umuntu abishuga dadi kubera ko aba afise ikintu nawe ahereza abandi urazi naho ubushaje udafite amahera ntabwo ubu kibaye sugar daddy
ndigikunda
uburi mutama nyene yibereye
utegura ukire muto urumva ukavuga ati okay
Ibanze no sugar daddy burarondegwa mu yandi majambo
burarondegwa gusa rero ari haba sugar daddy babakene
eh
acha babitiriranye na bari babakene nyene umwe wese afise uwabera umu sugar daddy banganya ni
banganya ni voilà no ba sugar daddy umuntu atacu uri kuri amuhereza ngo hamanga ubu kibaye sugar daddy
oya nico akunda
ni ryari ubona ko hageze ko wohindura ibyiyumvira
igihe ubona ko hageze ko uhindura ibyiyumvira ni gihe
ni gihe haba hari iki
ni gihe wewe ubwawe uba ubona ati ibintu ndimo ntibimbere ndiko ndagwa manga mu byo ndimo ndafise abagenzi babi ndiko ndahomba mu byo ndimo reka mpindure reka mpinduke ni gihe abageze ko wewe uhinduka
niho tubona yuko ageze guhindura
ibyiyumviro
birashobora gushika ugahindura ibyumviro bivanye n'umugenzi yaguhanuye bivanye n'ibyumvise ahanaka
ariko uwo muntu aguhanuye nuko aca abona nuko nawe ubwawe uca ubona yuko ibyo warimo ari ukuri mu gihe ari ukuri akabona ko ibyo warimo ari ukuri nawe ujya mu inditsi y'amanura zirakora ko yaje ushobora kuza kumanura ukaza kumanura ikintu ngo umeze ukuhe bibi mugawe ntibikurimwo ntacu urahomba ku icyo kintu ntushobora kunshobora ntigikunda ahubwo turanashwana muga mu gihe bya bintu byabaye ukuri ibyo wamanuye nanjye ega na hari aho nyine bishika nk'abandi ahantu nkaba narabimeditse ko nawe ugacuza rero ugaca ubikoza ko kabaye aho nyine ca mpindura mind ca mpindura ibyiyumviro ca mpindura sosiyete mba nimwe sa
odasi turakubona uri umujene yikomeje muri kino gihe ni ryari wiyumvira ko ushobora kuba umupapa
bo umujene yikomeje ni ryari niyumvira kuba umupapa nakubwiye ati ndi mu kazi
bacari mu kazi
ariko ndarondera amahera n'ubu novuga ati ndafise hoto y'amahera nkeneye ndabona salere y'ukwezi mu yo ninjitsa ndabona esuka ayo mahera azovamo lokasiyo azovamo pampese z'abana azovamo rasiyo azovamo kuri abakozi azovamo dote azovamo mariyaje azovamo ku ekipemanso mu nzu ibyo byose nkazobona ko bikwiye indoto zanjye zo gushinga urugo zizoba zishyitse
atiro zitarakwira cyari eri burake yigenga
cyari eri burake w'umusore umugaragu
ntabwo nzamushikira imyaka watubwira nawe usigaye umushinga danje
ndi mu kazi ariko urumva ni
sikera cyane uraba rero ufite wibuke kuvuga ati ngira umuryango wamaze kuba ishuga dadi
ntiharagera imyaka ndacyarura imyaka kandi si myinshi aya
aho ni sawa nyine nk'aba jene bako baradukurikirana bumva ati eri burake ari mu kazi eri burake afite indoto ziwe izi n'izi ushobora kubabwira ati ni igiki bokora kugira ngo bahe ibyumviro byabo bibi cyangwa bo waba bafise ibyumviro bitabateza imbere babireke hama bavuga ati twakora nk'ibi tugashaka nk'aho eri burake ageze
ntawe ndashika akora ariko mfise indoto umusore nkurikirana nk'umukurikirana wowe raba icyo ushoboye icyo udashoboye rondera nakakwigisha hama ifokarize ku iterambere ninyaruka irinda ibigusamaza irinda ibiyaruramutwe irinda abajene aba umuhungu cyangwa umukobwa gutesha umutwe abakobwa muradutesha imitwe
kandi ari imwe muturondera
turabarondera ariko mwe namwe tuba tuzi ko tubarondera mudukunde kumbe mutwemereye kugira muduteshe umutwe muduteshe ubutunzi bwacu twifitiye
butoye tufise namwe niba mukuba dutesha umutwe none
aya turadushaka urukundo ariko zitwitse. Irinde rero bagutesha umutwe. Egera abaguhanura ko yanushe gucika ku iterambere ryawe utahanu ntigikunze. Icara ahantu wiyumvireski ni gute noshika imbere, ni gute niki urabuze akazi uno munsi. Iyumvire meditati ni gute noronka amahera uno munsi. Telefona naka ubona ate ari karate arevore. Mungu twobonana.
Tubigenze
gute ati Mungu habatse nta soni. Awe ati rezo sosiyo irahemba. Egera niko TV please.
Yego.
Bakubwira ukungene woronka amahera. Egera ere brak.
Akubwira guha imitwe.
Akubwira ukungene telefone yawe wayikuramo amahera. Setu.
Ama ntikunze imbere gusa telefone kandi ashobora kuba siyonse de revenu.
Yego.
Ushobora gusanga umuntu afite telefone meme ya 1 million, 600 million, 800 million. Ugasanga ego mu konsoma amahera y'amamega gusa. Atana 500 francs ibinjiriza ku munsi.
Nshya kibazo rero gihari.
Usanga ari konsomasiyo gusa iri uniti.
Ubu abajene benshi ntibazi yuko telefone irimo amahera. Ntushe kubimenya na gatoya. Umunsi wegeye umuntu ababitse. Warateguye umutwe. Mwegera umubwiye ati cyenda vise utuntu twinshi two gukora niki niki hama nyereka ene dukogwa. Setu.
Hama hahungira ati je mbona two bigenza gutya two bigenza gutya.
Yego.
Nene mugiye uyo muntu ngo haye imitwe wumva udatahura ni giki yokora.
Udatahura. Udatahura ni vya ni nakubwira ati cyanse na wanegirije akazi. None gogo. Nakubwira ati iki kintu kirengeza ni giki cyo tumuta gitahura.
Zobye. Ushaka kunsigurira gushikaho numva ko nyotswe.
Hapo. Simvuze ngo ucubaza abandi ukarondera aho ushika.
Aho ushika.
Gusa ashije kutanyugwa n'ivya bindi yakubwira. Saa imitahe. Ya kintu gisaba imitahe nawe nta wufi.
Atawo ufise ngo akamasi mabuga.
Nta kazi ufise ntaki umva imitahe. Bwari abandi ashije kukubwira ati okay. Kora page Facebook.
Yeah.
Gikore partage iki urayikoze uzoyidandaza kuranga na karorero. Kora account ya YouTube partage kora ibi monetize idandaza. Ako n'akantu buri kurakora cyagiye cyo kuvuga ati ndaguhaye umwanya wo kuyagana naka. Wa mwanya wo kuyaga kuma WhatsApp kuma wandikirana banaka. Fata umwanya w'amapartage kuri Facebook ya page ya account yawe igira aba followers igira n'abakiro hamuyidandaza.
Yeah.
Setu.
Yose ni mitwe.
Ni mitwe.
Ndumva ko Real Black arakomeye cyane. Ni mitwe Black na Dizo yima ndabyumva.
Ejo rabo yenguriye ndayifite.
Guys, mama ko murabyumva bashaka page. Ngo arabizi cyane rwose. Atuka uratwigishije nk'abajene gute twakwiteza imbere ntitugume gusa mu byo kuryoherwa ntitugume gusa muri ibi na biri ya byo gutakaza umwanya
wahanagiye muri mengo ninjiye mu bintu bya technology ariko hariyo n'ibindi byinshi commerce gutunga ibitungwa n'ibikirumva ivyo byose n'ibintu korora ngivyo navyo ni vya bintu bisaba umutaho ba watanguje ngivyo bindi navyo ni ibintu bisaba amamega kandi amamega barashaka kubukubitiza
urayagura
ashaka kwereka kubuta yafise mugaya avyaza umusaruro. Yego.
El Black turabona ko yikomeje muri kino gihe n'umujene yitahuye muri bake
bari mu kurongora.
Imagine makoreho kanyuma yako sasa niko kare. Duhaye impanuro nziza cyane rwose nk'ugaruka ko jeunesse yacu tutoyifata nk'ikintu gusa kwinezereza kubyoherwa tuvuga ngo nzotangura ejo nzogira iki ariko tufate nk'aho jeunesse ari umwanya wacu wo gutegura kazoza kacu.
Yeah.
Yego. Guys, njye nyinzo cyane n'impanuro za El Black. Ebla, kireka tubashimire cyane ku mwanya muduhaye.
Murakoze cyane Niko TV Plus.
Turabahaye ikaze kandi kuri Niko TV Plus. Nizeye ko nitwa bakenera ubutaha muzotwitaba.
Murakoze ngiye kugura n'ikindi kirato cyo kuza muri Niko TV Plus.
Urashaka kutwica n'izindi kabisa. Uzagura ni kiyata shoko yini kote ni plus bus.
Yindi ya invitation yindi. Uzagura ni motoka gushika mwini kote ni plus.
Wow, kandi shiboneka, hageti kandi shiboneka na ya motoka ya. Kameramani ndi wazari kwa rabitu mba, uzagura ni motoka hamdeti la waneka mkigani. Kigani na kikulikira.
Apani gikuriki.
Ego.
Gikuriki ya nzoguri kindi kiratu.
Hami kindi na chimo doku. Wow, ute rujim bele dako nusumine nyomu.
Oh yeah.
Mani gweza gire chane. Black.
Mura koze chane.
Bakunzi wa Nikoti Bi Plus, leka tubashimire chane. Ko mukomeza kudutega yomi. Mudahengesha na kudukurikira. Nitwibagira kubibutsa kugira like na partage na subscribe kuri page zacu. Turabakunda chane. Dukomeze gusengeranira.